17.
Again, I'm not an artist. I'm not a chair. I'm not even a man. I'm not a sound agent. But I'm an artist. I'm an artist. I'm not a chair. There's no weirdness. It's Swazini.
So man, you need to go to Ulo. Open. So you're going to Mampi. Where you're going to Mashesha.
Lendo legi ya puma lenda wale. Ah. You need to pay for your Mashesha. Legi ya puma lenda.
But that was a long time ago.
Long time ago. More than over maybe. Five years. Just gonna count to 10.
Then obviously my Ulo Mashesha ukulile. Nalo beka gula futhi. Ubando.
Uthelja.
Lokho kushona manje. Mampintsha naye. Mampintsha begula. Because ngobusho with the time by lose weight kwathi ivembe bengimbona noma ngimbonela ukuthi hayi man. Khona into engekho right ngalo bhuti lo.
Yibo lawo chair lawo mama lo ma
but ngicabanga umuntu ogoli uma kuthi ubabes yakho lo muntu amgulisile uMampintsha akwazi ukuthi ubabes bekancane kade hayi because ngikhumbula ubabes bekakhuluma ngithi nini kuloko irelate show yakho boyibukile
hayi isikhathi ube kathini
akhuluma atshela umfundisi wakhe lo wayebashadisa ukuthi yey uma olo uMampintsha obizo uyamjolela akekho umuntu angafuna ukujola naye ama celebrate ene lento leyo iyami embarrassa kwathintini because uMampintsha ufuna ukubashela wonke lamantombazane lawo so manje
but that's the trick of Udmani nonke ni ama celebs njola na njada that's the problem because nayo babes na others bekajola ne we should know what's happening behind the scenes uma after party.
Kuma events wa.
So ish, it's a problem.
Yo, so go hectic ke manje because ubabes umncane and saka umfelokazi. No. No man, no man, no man.